bona bathi bena lihlale kakhulu lihlale kakhulu la so alisafanelanga lihlale khona apha vele lusukhe khona lihambe lapho livela khona umthetho walo ndaba usunjalo vele umthetho walo ndaba awulesikhathi sokuthi uyi-resident uyahlala ngesikhathi singakanani but ama-trustees ngabesikhathi sokuthi bona bayahlala i-5 years kuphela nxa sekuqede 5 years kumele bahambe abashiye imisebenzi bangabuyeli futhi but bona bayengezele isikhathi sabo isikhathi sabo nabakhangela kahle wena wayikhokhela i-board of trustees wena u-bench kwana wayengezela isikhathi sakhe wakhalisa futhi konapho kukudobha abanye abantu abangenisa ku-board of trustees kungekho emthethweni we-trust we-organization we